gwe binji kakubo kulekwawo mundu ade mukufani sigala ntenda ngisigala mpita erinnya lyo Yesu ndiberawo mukama mumasogo ndiberawo nzemani olindokola munjale nyinji okuyito bwerera ndikuma ndisigala mpita erinnya lyo Yesu. Yeah.